Wes and Spooky, they're all together hooky. The Addams Family, their house is a museum. When people come to see them, they really are a scream. The Addams Family.
Neat. Sweet.
Da 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 da